Bande des couilles.
Whoa, 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 ma, ma, wa, ha, ha.